Sifuna ukuphinda pinda u 32.12 go 0.5. Ukumultiplya ke i decimals kuyafana nokumultiplya amanani angezizo i decimals. Qha ke ngoku into ofuna kuyenzile ukubala uba mangapi amanani aza emva kwe decimal kanye i comma yethu kula manani amabini esiwaphindaphindayo. Yithinde ukubonise le nto ndiyithethayo ngokwenza lo mbuzo. Sino 32.12. Umphindaphinda go 0.5. Uyabona ke la manani ndiwabhalile i decimal ezizam okanye i comma ndizibhalile kodwa ungangazihoyi ezikhoma uthathe ngoba elinani elilingaphezulu u 32.12 abe ngu 3212 umphindaphinda ngo 5. Masike siyenze ke ngokulento siwaphindaphinde la manani singayihoyanga i decimal le yethu. Sizathi 5 times 2 ngu 10, u-1 lo ndimbeka pha, u-5 times 1 ngu-5, dibanise nala 1 sizawufumana u-6, u-5 times 2 ngu-10 ndizawubhala u-0 wam ezantsi, u-1 ndimbhala pha phezulu, u-5 times 3 okanye u-5 xa umphindaphinda ngo-3 ngu-15, u-15 xa udibanisa no-1 ufumana u-16. Eli nani ke ngoku niyabona uba ngu-0 lo, so asidingi kumphindaphinda naye ngoba inani oliphindaphinde ngo-0 ufumana u-0. Ngoku u-5 xa umphindaphinda ngo-3212 ufumana u-16,060. Kodwa ke ngoku sifuna ukufumana eli nani line-decimal yethu, sifuna ukubala uba mangapi amanani azemva kwe-decimal. Uyabona 1, 2, 3, ayi-3 la manani azemva kwe-decimal apha kumbuzo wethu. Ithetha uba impendulo yethu nayo izawufuneka ibe namanani amathathu azemva kwe-decimal. So nanka ndiwabala 1, 2, 3, i-decimal yam kanye ikhoma yam izawubapha kulaa ndawo emva ko-16. Ithetha uba u-32.12 xa umphindaphinda ngo-0.5 ufumana u-16.060. Ungalibhala eli nani uthi ngu-16.06 ngoba laa 0 oza emva ko-6 akabalulekanga, akukho nto akuxelela yona ngeli nani. Uyayibona le nto ke ngokuba ingayiyo nyani impendulo ngoba u-0.5 uyafana nokuthi zizinto eziyi-5 kweziyi-10 okanye into enye kwezimbini okanye yihafu. Ithetha uba ke ngoku besifuna ihafu ka-32.12. Ihafu ka-32 ngu-16, ihafu kala-1.12 ngu-0.6. Impendulo yethu le u-16.06.